Molweni ke, igama lam akhona ndiyanamkela kule ividiyo. Kule ividiyo ke ndifuna ukuthi sizikhumbuze ukuba imibindi yonxantathu, i-medians ke, izintoni. Ndizawuthi ke sizobe ke lo mbindi, i-medians zalo nxantathu engumgca ke odibanisa iikona zonxantathu nomphakathi wecala elimeleneyo. Lena ke yile median ndiza kubonisa yona. Uyabona ke unxantathu unazo zintathu ngumgca ke odibanisa iikona ezizalo nxantathu kunye necala ke elimeleneyo nalo kona leyo itsho ke ngoloo nto ibe yimidian yethu. Kuleni video ke ndizawuthanda ukuthi ndisebenzise la magama esiNgesi ngoba ukuwacacisa aye abe made kude kulahleke ngoku nencaciso yayo. Mandizobe ke zonke ezi median zethu. Nantso ke sidibanise nalo mgca wayo umeleneyo nayo. Nantsi siphinde ke ngoku sizome ukusuka kule ikona sise kumgca wayo omeleneyo nayo. Lo uqaphele kuba ke ngoku ezincopho zayo le ncopho ilapha kulo mgca omeleneyo funeka ibe sesiphakathini yi-midpoint ususa inantsi ke i-median ke ngulo mgca usuka kwikona leyana wise kwi-midpoint yomgca omeleneyo nalo kona. Zonke ke ezi zii-medians into ke enikumdla ke ngezi-medians ukuthi zonke ezi-medians zidibana kwincopho A1. Loo nto ke itsho iyenza ukuthi icoceke ngoku yonke le nto. Enye into ke bendifuna ukukhumbuza yona ke kule video ukuthi ne-centroid. I-centroid ke ile ncopho yethu apho zidibana khona, yile point zidibana khona. Ubana ke ubunoyiguqula esi siphakathi sohlala sinjalo noba ungamguqula lo nxantathu umbeke njani. Masithi ngulo nxantathu wethu ke aze abe nale centroid yethu apha esiphakathini. Lo nxantathu wethu wentsimbi ke mhlawumbi sithi uyajikeleza, ukujikeleza kwayo ke lo nxantathu wethu ubuza usuka apha esiphakathini ibizawuba yile centroid yethu le iza kwenza ukuthi ijikeleze lo nxantathu wethu. Siyazigqibela ke uba mhlawumbi obezijikelezela ajikeleze ke ngoku. Eyona nto ndizama ukubonisa yona ke apha zii-medians ne-centroids, centroid yalena ntsika yethu ke yalo nxantathu. Uyabona ke ngoku uba uthatha noba yiphi i-median umgama usuka kwi-centroid uyotsho kwi-median yethu iyalingana ke, ize ke ngoku lo mgama lo umncinci uzawuba licala lalo umgama. Masithi ngu-A lena, lona umgama uzawuba ngu-2A. Enye indlela yokuyicinga uba lo mgama zii-two thirds ngesiNgesi yobude bayo yonke le median, ize bona ke ngobude beli cala lona buye bube yi-one third yale median yonke iphelele. Masiqiniseke mandizobe unxantathu apha wethu, sithi lo nxantathu wethu ke ngoku uzawuba yi-three dimension batsho ngesiNgesi, esiXhoseni andiyichani kahle. Masizobe ke lo nxantathu wethu, lo nxantathu wethu nanku ke kuthiwa ke i-three dimension ngesiNgesi. Sizobe ke ngoku sithi unekona apha yenye ikona ke nalena. Uzambona xa sendimgqibile kuba ndithetha ukuthini uba yi-three dimension. Siqhubeke ngoku sizobe kwezi kona zethu sithi apho idibana khona ke le nto ithiwa ke ngesiNgesi zii-coordinates. Masithi ngu-x lona ize leni ikona ibe ngu-y leyana ibe ngu-z wethu. Masithi ke ngoku ii-coordinates zalena ngu-A0 u-0 u-a 0 0 sibize lena i-coordinates zika-y ngu-0 b 0 i-coordinates ezika ngu-0 0 c size ke ngoku xa sowudibanisa ezi ncopho zethu ke uzowutsho ufumane lo nxantathu ke bendikuxelela ngayo. Nanko ke unxantathu wethu. I-centroid ke ngoku yalo nxantathu wethu iza kuba linani eliyincinci. Izawuba, hayi ndiyaphosisa. I-centroid yethu izawuba yi-average. Average ke kudityaniswa kwazo zonke ezinantsika ezikona zethu utsho ufumane ke ngoku uyahlule ngenani lazo ezikona utsho ufumane ke ngoku i-average. Sithi ke ngoku sawuthi 0 umdibaniso no-0 sine-coordinates zethu ezintathu ke izawuba ngu-a ongaphezulu kuka-3 eka y ke yona ke i-coordinate izawuba ngu-b umdibanise no-0 umdibanise no-0 izawuba ngu-b over 3 u-b ongaphezulu kuka-3 nako lapha kuzi ke ngoku sithi c ongaphezulu kuka-3 nantso ke i-centroid yethu oyifumanayo xa udibanise lo mca uze ke ngoku uyahlule ke ngoku ngenani lazo. Le centroid yethu ke ngoku ngumphakathi wazo umphakathi wokudibana kwezi ncopho zethu. Masithi ke ngoku bahamba ufuna usebenzisa le ngcaciso ke ngoku le coordinate le ilapha uze usebenzise umgama ke ngoku masizame ukuthi siqathanise ke ngoku lo mgama nangupinki apha lolapha phezulu uku-orange kulo umgama apha ezantsi lo uyelo. Lena ke yi-median yalapha ezantsi ke le. Yi-median yeli cala lisezantsi. Iza kutsho ke ngoku ibe yi-average yezi ncopho zimbini. Uba mhlawumbi sithi u-a ongaphezulu kuka-2 u-b umdibanise no-0 izawuba ngu-b ongaphezulu kuka-2. I-coordinates ke zona ke zikazi izawuba ngu-0. Siyayazi ke ngoku uba le ncopho nale ncopho nale ncele sizama ke ngokuthi sibale umgama lo uyelo. Masizame osesikubalele lo le yelo sizawubala le iorange ke ngoku. Le izawuba ke ngoku ibe isi-square root. Izawuba ulingana ke ne-square root. Sizawuthatha ukwahlukana kwezi ncopho zizonke. Sizawuthi ke ngoku yiloo nto izawuba ngu-a squared phezulu kuka-9 umdibanise u-b ongaphezulu kuka-3 uthabathe u-0 izawuba ngu-b squared ongaphezulu kuka-9 udibanise no-c c ongaphezulu kuka-3 uthabathe u-c izawuba ngu-negative 2/3 ngoku ke ngusawutsho ukuthi ke ngu-c kwerisha loo nto sizawuba no-4 wethu ongaphezulu kuka-9 u-4 c squared ongaphezulu kuka-9. Mandizame ke ngundijonge iloo nto ithi ke ngoku u-2 squared uzawutsho ufumane u-4 ibe ngu-c squared ngumgama ke lo o-orange. Masizame ukuthi sibale ke ngoku uba besifuna ukwenza loo nto ke mandiyenze lula. Le nto iyafana ke nokuthi square root sika u-a squared umdibanise no-b squared umdibanise no-4 c squared ongaphezulu i-square root sika-9 esingu-3. U-3 xa umphindaphinde ngo-3 ufumana u-9. I-square root ke uthi 3 umphindaphinde ngo-3. Loo nto ilingana ke no-3. Masenze ke ngoku le nto ifanayo nakule iyelo. Le nto izawulingana ke ngoku ne-square root sika uthi u-a phezu kuka-2 uthabathe u-a ongaphezu kuka-3. Le nto ke izawufana no-3 uthabathe u-36 uthabathe no-6 a uzawuthi ke ngoku ufumane u-a squared ongaphezulu kuka-36 u-b ophezulu kuka-2 uthabathe u-b ongaphezulu kuka-6 uzawuthi ufumane u-b squared ongaphezulu kuka-36 ekugqibeleni uthi 0 thabathe u-c uzawutsho ke ngoku ufumane ongaphezulu kuka-9 u-c squared ongaphezulu kuka-9 uyafana ke no-plus 4c squared ongaphezulu kuka-36 le nto ke ngizaphinde siyibhale njengo square root ka-a squared umdibanise no-b squared umdibanise no-4c squared ongaphezulu kuka-6 u-6 umphindaphinde ngu-6 ube ngu-36 uyabona ukuba lo mgama ulapha uba ke ngoku lo mgama ulapha licala elinye bawuphindaphinde uzawutsho ufumane icala eli li bawuphindaphinde ke ngehafu enye uzawutsho ufumane umgama lo uyelo le lo mgama lo uorange uzawusoloke emkhulu ngokuphinde kabini kunalo uyelo khumbula ke uba ke i-centroid kukudibana kwe-medians esiphakathini ke lo okudibana ke ngokulapho incopho idibana nenantsika yethu nomgca lo ize ke ngoku umgama ube ngu-2/3 ukude ke ngoku aphinde abe kude nange-1/3 kunencopho yecala eli imelene nayo enkosi.